zangu walinizunguka, wakitaka kunimaliza, lakini Bwana kanishindania. Nenda kushukuru, pokea sifa. Adui zangu walinizunguka, wakitaka kunimaliza, lakini Bwana kanishindania. Nenda kushukuru, pokea sifa.
Bye.